Dominia, Domini de Kay. Sami Rain, Raina Harabadan. Yesu Yazo Dunia, Domini de Kay. Dom Sami Rain, Raina Harabadan. Yavada Ransa, Domin Tituna. Yesu Yasuba Dajinisa, Domin Tituna. Murna, Inada Murna, Domin Yesu, Yafan Sheni.